yabonye uwo gupfa Yesu agirira impuhwe nubwo nari mu bubi Yesu yaramanutse aranshungura yabonye uwo
Oh!